kubahora bipfuza kunonosora canke gutangura kwiga ururimi rw'icongereza ariko bakabura umwanya wo gutonda mw'ishure, ikigo English Learning Center E.L.C mu mfunyapfunyo cyatanguje indinganizo nshasha yo kwigira ku buhinga ngurukanabumenyi izokorohereza benshi, aho umunyeshure ari wavuga agakora umwanya munini ahari hose mu gihe inyigisho zahahora umwigisha ariwe yavuga umwanya munini abanyeshure bakumviriza. Désiré NIMUBONA, umuyobozi w'ico kigo E.L.C, aratubwira igituma bashizeho iyo ndinganizo nshasha n'akamaro kayo.
Ubu rero twabikoze kubera uko, kubera iki? Kubera yuko abanyeshure benshi, abantu baza kutwitura benshi, ntibafise umwanya wo gutonda mu ishure rimwe rya kera, ntibafise umwanya wo gutonda mu ishure ngo baze babonane n'umwigisha umwanya wose. Ubu uye umuntu ashobora kwiga icongereza ahari hose, umwigisha akamukurikirana ku murongo ngurukanabumenyi tuza tukamuha, ari nabyo rero bishasha biza bikadufasha kugira ngo ururimi rw'icongereza rutere imbere, hanyuma n'abarundi n'abandi bose mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari hanze baronke uburyo bwo kwiga bitabagoye kandi tukabakurikirana natwe byoroshye. Ku bijyanye n'uburyo ubu ahubwo bigiye kuzimbuka gusumba, kubera urumva uko umwanya umuntu amara umwanya munini kuri iyo interineti yiwe, niwe yiri iyo interineti, mugabo twe natwe nk'umwigisha araheza akigisha abanyeshuri benshi mu mwanya muto, kandi abo benshi nabo baca baheza bakazana agahembo kanini mu mwanya muto nyine. Ni ukuvuga rero ko byo bizaba bizimbutse cyane gusumba uko twahora tubonana mu ishuri muri bwa buhinga bwa kera, nari nise the teacher centered. Bwa mbere kera yari ibyo twita the teacher centered, aho umwigisha we arafite umwanya munini wo kuvuga. Mugabo butugize lo student centered, ariho umunyeshure aronka umwanya munini wo kuvuga. Mu kuvuga naho mu kwigisha no kuvuga ku munyeshure afata umwanya munini ari ku mashine, ari kuri internet, hanyuma umwigisha bakaja guhurira mu ishure bagira gushira hamwe ibyo baba bakoranye, umwe ku ruhande rwo hirya undi ku ruhande rwo hirya.
Ico kigo rero ngo nta numwe yokwitinya kuko cyakira uwo ari we wese kandi ku mwanya uwo ari we wose. Ngo hari n'ikibazo cyo gupima urugezo umwe wese ageze ko mu rurimi rw'icongereza bakaca babona ishure bamushiramwo.
Twakira umuntu wese avyipfuza. Umuntu wese avyipfuza si kuvuga ngo haza ngo utazi icongereza. Hari abaza bari kuri nivo twita y'iyi ntango, abo twita abadebita, hari abo twakira baza muri nivo yaba intermediate n'iyindi nivo yitwa yabisimbuye gatoya bita avance. Ibyo rero tubimenya ari uko hari ikibazo cy'ibanze batangura gukora icyo twita test de niveau, niyo iyo icyo kibazo nicyo giheza kibakabashira kumwe umwe wese ku rugero aje azi icyongereza. Tugaca rero duhera ngaho kugira ngo tumuduze tubisa bivanye naho yahereye. Icya mbere gikuru kuronka muri ibi si urupapuro, gikuru kuronka ni ururimi bwa mbere na mbere. Bwa mbere ni ukuronka ubwo bumenyi bwo kuvuga icongereza neza aho ugeze hose, kandi murabona ururimi rw'icongereza nibwo rusigaye rugize isi, niko nabivuga. Ariko icya kabiri uheze ukaronka, kubera ari ikigo kizwi n'amategeko, umunyeshuri wese ahejeje yaba kuri icongereza kuri iyi nivo cyangwa kuri urugero rungana gutya, umunyeshuri wese arashobora kuronka urupapuro werekana yuko yize muri English Learning Center, mugabo bivanye naho yahereye naho yagejeje. Ariko igikuru imbere ya byose twe dushyira imbere yuko umuntu yoronka ubumenyi bukwiye kugira ngo ashobore kwifasha mu buzima bwa minsi yose, cyane cyane mu buzima bw'akazi.
Umwe mu banyeshure asanzwe yiga muri ico kigo arashima iyo ndinganizo nshasha yo kwigira ku buhinga ngurukanabumenyi kuko ngo bagiye koroherwa cyane ku vyerekeye umwanya ukwiga kukivuga neza udatinya amaso y'abantu n'ibindi.
Nka twebwe turi abakozi dusanzwe dutonda ku kazi iminsi yose, bizodufasha yuko akazi kadukeneye tuzaba turi ku kazi, mugabo tutari ku kazi tuzoshobora kwigisha. Dushobora kwigisha mu mwanya utari uw'akazi tuwukoresha neza kurusha uko twahora tuwukoresha. Hanyuma ikindi cyiza cy'izi nyigisho zimeze gutya ziteguye gutya ni uko kare twatinya kuvuga ururimi, simvuze icongereza gusa, ururimi rwose uri kuriga uratinya kuruvuga ngo bahava banyumva ko navuze nabi. Mugabo kuri iyi sisiteme yo kwigisha uku umunyeshure azovuga aba mu cumbi we aba mu biro aba ahantu azoba ari aravuga akiyumvirize bene yavuze agaca aronka umukosora ubwo nyene ari babiri kandi atari umwigisha muhagaze iruhande ari uburyo bwa internet uburyo bwa internet bw'ukwigisha buciye ku ngurukanabumenyi uzovuga niwavuga nabi uce wikosora kuko internet izoca gukosora ubwo buryo bushasha buca gukosora bugatuma uzoja mu bantu wamaze kuba performa
hambavu yo kwigisha ururimi rw'icongereza ikigo E.L.C gisanzwe gifise abahinga banonosoye ibyo gusigura indimi no mu manama mpuzamakungu interpretaria no guhindura impapuro izarizo zose nk'impapuro z'umutsindo bazikura mu rurimi bazishyira mu rundi ikigo E.L.C gikorera kuri Avenue de la Mitié mu igorofa ABC mu biro agatatu Ufisi chabaza yo kwakura ku nimero 75 65 65 65 canke 99 22 29 canke agahamagara ku nimero 61 92 29 29